Shalom akora nyivuza gitondo mukomuze kiganiro kanguka mushikizo na jewe Chris Ndikumana uno musi turi ku munsi wa gatandatu ndaramukije bakwa twumviza mwese mu mpande zine zisi ndashimira cyane abantu babona igitangaza babona ikintu ndiho akoze mu zuba bwabo bakaduha intahe izo ntahe zanyu turazikeneye turakeneye intahe kugira dufashe abandi ni vyiza ko utahura yuko igihe cyose ubonye ikintu ndiho akoze kuri wewe yaba gukira umubiri yaba kubohoka yaba ari kubuzima bwawe bwahindutse kubera ijambo ry'Imana utange audio utange ubuhamya kugira ufashe abandi kuko uko nyene wafashijwe n'abandi barakeneye gufashwa intahe nizo zituma abantu benshi bagira kwizera abantu benshi kwarakira babohoka cyane cyane mu gifaransa kubera intahe ndakunda kubabwira abantu bazi gifaransa mugene kuri FM muvize mu gifaransa ari abantu benshi cyane kwarakira babohoka imisi yose ari intahe mu gifaransa no mu kirundi kuri application cyangwa kuri kanguka.com naramada bibutsa yuko no kuri Facebook intahe za kanguka ziriko hamwe n'ibiganiro saa 10 y'igitondo isaha mu Burundi intahe kuva ku munsi wa mbere cyangwa ku munsi wa gatandatu mashaka kubumva intahe kandi n'ibiganiro bya kanguka byose birahari surira bibutse yuko ari izi ninyigisho ndende ukora batubwira ngo nivyo kanguka dufasha ariko turakeneye no gufungura tukumviriza inyigisho yose izo nyigisho yezi rahaca ku munsi wa Mungu cyangwa ku cyumweru saa 1 y'igitondo amasaha mu Burundi kuri application cyangwa kuri YouTube Facebook naho nyene haraca ibiganiro bya kanguka kuva ku munsi wa mbere kuja ku munsi wa gatandatu kuri Facebook naho nyene birahaca abakunda rero kukurikira kuri YouTube nukumenya ko hariho ma chaine abiri aca ko inyigisho z'ikirundi ariho chaine yitwa kanguka kirundi iyo kanguka kirundi rero haca ibiganiro bya kanguka ni nahe gusa ariko zo nyigisho nako nababwira ndende za dimanche ku munsi w'Imana cyangwa ku cyumweru zica kuri chaine yitwa inyigisho za Chris Ndikumana mwandike gucyo nyene inyigisho za Chris Ndikumana muca mubona inyigisho zimaze kuhaba n'izamaze kurengana ivyo rero tubigiragira abantu bashobora gukura mu ijambo kuko ijambo niryo rihindura niryo rivamo ibitangaza vyose reka rero tuvirize intahe z'uno munsi kandi ndagusabe nimba utarazumviriza na rimwe uzumvirize zose inyuma y'izo ntahe cyo witegura cyo dusenga
Hiriwe nanje nagomba gushima Imana kuvyo yankoreye ku kitangaza Imana yankoreye n'ukuri Imana nihabwe amashimwe Imana ni Imana izamari Imana nihinduka cewe naringwaye ugutwi nagomba numva ibintu bivuga ngo kuru imisonga ikamfata bikaduga mu maso naragomye nkurikira nakanguka mukozi w'Imana agasenga nakanguka nkajana nakanguka aragira igihe aravuga ngo hari umuntu agwaye ugutwi niyakira ubutabarwa ndavuga ati ngira ni cewe ngwaye ugutwi ndakira ubutabarwa aje kubona ko numvise uko haraza akantu kagasesemwe kamaze kuza numvise ndumva agasesemwe nafata sengana n'umukozi w'Imana arasenga ndasenga tukumanako munyuma ndavomisa hama ngo umuntu yagwaye ugutwi arakize ukuri nagomba gushima Imana ko uko gutwi kwakize kandi nenda kugwa ibihe birebire aho ntari naragiye abaganga bari barantwaye hantu henshi kuri ndashimye cyane igitangaza cy'Imana ndashimye cyane n'umukozi w'Imana Chris n'ukuri Imana ikugirire neza n'abagufasha agurupe kanguka ahantu hari Imana kweri urakoze abumvise ntahe yanjye
Shalom, bene data dusangiye urugendo rujya mu ijuru ariko mbere ya byose mbanze gushima Imana kuko niyiri hejuru ya byose nishimira ibitangaza yankoreye ni ukuri nagiye kwa muganga bansangamo hepatite C barongera bansangamo na diyabete ariko noneho ntabwo nakutse umutima nta nubwo niganye naravuze nti kizima n'abamaze kumenya Imana bampaye ibinini bya diyabete bamaze kuyimpima bahise banshyira ku miti naraje ndayinywa bene data nyinyweye imiti iranyica nyinshi ndavuga ngo ariko ubundi ibi binini ndinda kubyicisha ko namaze kumenya kanguka kandi ko nyisengeramo imaze kunkiza ibintu byinshi ibindimo ni ibiki ibinini nshyira hariya ndabyihorera ntabyo nongeye kunywa ubwo ndakomeza mbayeho nkajya nipima mu rugo nkasanga ndi ku bipimo byiza ariko ikibazo cya hepatite cyo abaganga bo baravuze ngo ntabwo banshobora kuyivura kuko ngo birahenze n'amafaranga menshi kandi mu byukuri ntayo rahari ariko bene data naravuze ngo ngiye mu kwizera n'isengere ubwo ndakomeza ndasenga nkajya nsengana n'umukozi w'Imana uko yavuze abakizenga fata uko yavuze abakizenga fata ntabwo nigeze ncika intege ariko ubu nuzuye amashimwe narize amarira y'ibyishimo bene data kubivuga ntabwo birandenze ejo bundi hashize nagiye kwa muganga ndavuga nti nimukorere kontrole bamfata amaraso bapima diyabete bancisha mu cyuma bareba uko umwijima umeze ariko ntunguwe no kuri aya masaa sita ya hano mu gihugu ndimo umwana arahamagaye abaza ibisubizo cyavuye muri ibyo bipimo bamfashe baramubwiye bati hepatite se ntayo tubona umwijima we ni muzima yo birantunguye numvise yewe we ndavuze ngo ntabwo aya mashimwe nyararana ntayatanze imbere ya bene data ubwo bo bazi ko ndi no ku binini bya diyabete baramubwira ngo diyabete nta kibazo afite nimumfashe tuzamurire Imana amashyi bene data Imana irakomeye Imana irahamba Imana naboneye muri kanguka yankoreye ibintu byinshi ariko ibi byo bimbere agahebujo birantangaje maze kubyumva umwana arabimbwiye ndaturika ndarira nitera hejuru nzamura amashimwe ariko ndavuga ngo sindara ntasangije bene data ibyo Imana inkoreye none bene data mumfashe tuzamura amashimwe n'abagiteze abagitegereje bakomeze bihangane bakomeze bafate kuko Imana isubiza ku gihe cyayo bene data isaha yayo ntiva ku gihe nukura amashimwe yanjye nayo shalom shalom
shalom shalom koko Imana nanje ndumwe mu b'Imana yagiriye neza nkabanje gutanga ubuhamya nshimira Imana yo yankijije bene data yarankijije fetyo buciye muri kanguka ubwo naza gusengana n'umukozi w'Imana bene data aravuga ngo hari umuntu akize infection tiniyakire gukira ndafata ndavuga ati bene data ni jyewe ndavuga ni jyewe mana ni jyewe ni jyewe mama Imana ndabonye ukuboko kwawe urankoze ko data turakoze Imana urakoze data niho umukozi w'Imana aheza gusenga bene data naradashwe ndadahwa ibintu by'urutete birenduka byinshi bene data naradashwe ndavuga ati Imana urakoze Imana ukuboko kwawe urankoze ko nanjye ndabibonye turakoze data turakoze Imana turi Imana niho ndizere gusenga numva ndamenetse umutwe gatoyi cyo ndaja kuryama bene data nibwo nabyuka numva ndi muzima meze neza nta kibazo na kimwe mfise none ubu ndashima Imana narakize infection ndashimira Imana bene data hari n'ibindi yankoreye yarankijije amaso bene data nari wa muntu ntari nshobora kuja ku muco w'izuba ntambaye amarori sinaja ku muco w'itara ntambaye amarori bene data ariko Imana yarankijije biciye muri kanguka none naza gusengana kandi n'umukozi w'Imana aravuga ngo hari umuntu akize amaso ntiniyakire gukira mbere n'amarori nayakure ntarese kuyambara bene data narayakuye ndavuga ati ni jyewe Imana urakoze kunkuraho turakoze kunkuraho data turakoze mwami Imana tukubitangaza unkoreye turakoze data tudushimwe bene data nta manifestation numvise ariko narizeye umwami ndavuga ati Imana ndizeye ko ari jyewe kandi nakize bene data nisitatirahira tamaro ritoye inirahira tamaro risiyo kwambara bene data ubundi muzima haraheza amezi atatu bene data uharaheza meza tatu bene data tamarori nkojeje ku maso yanje aho ndi muzima ndatora igitabo nkasoma ubu ndakomeye ndashimira imana yo yankijije nongeye shimira n'umukozi w'imana we watwitangira tatuzi akadusengera imana imuhezagire imuhimigisha myinshi cyane akoze kutwitangira akadusengera tatuzi imana imuhezagire n'umufasha wiwe imuhezagire abumvise intahe yanje nibafashe gukomerera amashimana bizeye ko imana ihari muri kanguka irakiza wizeye urakira shalom shalom.
Shalom shalom. Jewe nashaka ntange intahe y'ibitangaza imana yankoreye. Jewe naragwaye itariki 4 z'ukwezi kw'12 muri 2020 ndagwara hepatite B. Ndagenda kwa muganga barayipima Dr. Arambari ati inikira akire imiti niyo kufufaza gusa. Ndavuga ntego Dr. Mugabo ntakinanira imana, imana yonkiza. Ibintu byose biva ku mana, ubushobozi bwose buva ku mana. Ndagwara ndagwara nshuti z'umusaraba, ndagwara ndagera kure kose. Hanyuma rero hariho umuvukanyi wanje andungikira kanguka, arambaza ati mbega urazi kanguka noyani, atirindira ndakubarire. Arandungikira wodyo yodyo nkayumviriza ndumviriza wodyo ndumviriza wodyo ndumviriza intahe abashinga intahe abakize ama hepatite B abakize sida abakize indwara nyinshi. Aguma afata nyene fata igihe umukozi w'Imana atanguye gusenga njya numva aravuze ati hari umumama agwaye hepatite B yakire gukira. Ndavuga nti atanguye gusenga rero ngaca ntangura kwayura gushikaheza gusenga niko ndayura. Avuga ati hari umumama aho ntangura gusenga aguma yayura niyakire gukira imigozi ya shetani yose iracitse. Nini jewe Yesu, ni jewe Mungu Yesu urankijije, ni jewe. Ndankaguma nyene nduzi kwizera umwanya wose senga ndondera amaudio ya kera ndasubiramo shuti z'umusaraba. Ngira ngo nama senga gushika kangahe ku munsi? Wundi munsi umukozi w'Imana arasenga akavuga ati hari umumama hari utwana duto tumufashe ku maguru turiko turamugorora amaguru. Kuberaho rero nari naravyimvye amaguru, inda aravyimvye, ibiguru vyaravyimvye byose. Umugabo rero naguma mfise amahoro mu mutima wanje nkizera Imana, nkabona yuko Imana izongiza kubera naza ndumviriza intahe z'abakize indwara zitandukanye, abavyimvye inda, abavyimvye amaguru, nkaguma nduzi kwizera gose. Avuze ati hari umumama utwana tumufashe ku maguru turiko turamugorora amaguru. Ni jewe Yesu, ni jewe mukozi w'Imana, ni jewe utu twana turiko turangurura yatubonye Imana. None nk'aba bana ababonye gute? Kandi je nije nabari aba bana muze murangurura ibiguru byaravyimbye. Ariko bantu b'Imana, Imana ni gitangaza, Imana idukorera ibintu bihambaye, Imana ni ndiho, Imana nta kintu togereranya n'Imana. Hanyuma bantu b'Imana ngumasenga uko nyine nkagumasenga hama COVID irinjira. COVID yinjiye ndabura ukuntu bwo kuja kurondera ya miti, uburyo ndabubura biranka, sinagiye kurondera imiti kose. Gushikaho muganga mbari ati hagarika imiti. Ndabarira mana wenyine icubahiro, mana wa Abrahamu, wa Isaka, wa Yakobo, wewe ni umbona, ni ufise ubugingo bwanje, ni ubufise, ni wowe ukora ibishoboka, ni wowe twizeye, nawe ndi twizeye mana, atari wewe je nguma nizera kubera we nkaduze kwizera gose. Nguma sengu konyene senga, 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 senga. Mwanya wose odio za kera. Niza kwa gatanda tungazu mviriza, mviriza inahe, nguma shima. Ya senga liko, nguma nayo. Umukozi imana avuze ati umuntu aguma yaro yayura kuva ntangura gusenga kuma yaro ni jewe mana ni jewe mana ushoboze ni jewe waransezeranije kuzonkiza mwami waransezeranije kuzonkiza ni jewe nyene nguma nizera ati migozi ya shetani yose iracaga kuritira bahoze urumva ngo muko nyene ngaguma senga nizera nizera ndozi kwizera bantu b'imana kushika aho ngenda kugirisha exame ngiye kugirisha exame kwa muganga barampamagara batungu tore nyinshi ndagenda natore nyinshi ariko nkaguma nize imbere y'Imana ndagenda natora barampa envelope nduguru envelope nduguru ya envelope sinatinye kuyugura kubera naguma senga umwanya wose mwanya wose ndugurura ya envelope ndayuguruye sanga ni negative shotize umusaraba naranezerewe ndashimagiza Imana ndashimagiza Uhoraho ndashimagiza Yesu Kristo ibintangiriye Imana kaguma lirimba nkaririmba 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 abantu bambona ndi kumwe na za nkaratasi ngira ngo bibajije ko nasaze bukenda genda kwa docteur ndamushira docteur docteur ndamushiriye ati Imana ishimwe ndamubarira ni docteur nta kimunanira kuva ngo ayi ngwara ba docteur bari barambariye ko nazukira mugabo jewe nkaguma nize sinihebwe n'umunsi warimo sinihebwe ndapfuye canke ndagize gutoya kubera ndazi ko Yesu yazuye Lazaro uko yazuye Lazaro amazi iminsi ine yapfuye akamuzura bamuhanze ntanje niko azuzura Yesu Dr. Aranyo mfiriza teko. Ati ni ordona sanayena kwa ndikereka nda itabuli. Mwami. Sinzi chunovuka. Umwami zogu mandamu korela. Zogu mandamu senga. Mwanya wose Yesu Kristu. Naba anu nabo. Batara akira. Nibadebu kigwe. Imani kori gitangaza. Ikori imana ikori binu. Bihambaye. Imana niyo twizera. Bantu b'Imana. Shuti z'umusaraba sinari nzije kuzukira ariko kubw'Imana n'ukuntu naduze kwizera imbere y'Imana imbere ya Yesu Imana yankoreye igitangaza abantu bose ntibadebukirwe Imana izobakoreye ibitangaza bazogume basenga baduze kwizera shalom shalom
Shalom à toute la famille Tanguka. Je suis pasteur et je viens rendre témoignage dans un premier temps pour donner gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie, mais aussi pour encourager quelqu'un qui hésite à écouter Tanguka parce que c'est difficile en tant que chrétien, surtout chrétien mature, de s'ouvrir à ce que nous ne connaissons pas.
Shalom ku muryango wose wa Kanguka. Ndi umukozi w'Imana, umupastor. Nje gushinga intahe ubwa mbere kugira mpe Imana icubahiro ku byo yakoze mu buzima bwanje, ariko no kugira ntere intege uwo bagifise amakenga yo kumviriza Kanguka. Kuko biragoye nko mu Kristo na cyane cyane nko mu Kristo akuze mu by'impwemo kwemera kumviriza ibintu tuba tutaramenya neza ibyari byo. Nje gushinga intahe kandi kugira mpezagira izina ry'Uhoraho Imana yacu ku mirimo ikora mu gikorwa ministere ya Kristo Ndikumana. Kandi iki gikorwa kiriko kirakora ibintu byiza mu buzima bwa benshi ku isi yose. Haraheze nk'amezi atanu nariko ndasenga ndi muhiri wanje ari ku muhinga mu après-midi numvise merewe nabi mu mubiri natanguye kubura impwemu numva impwemu zigiye mu gihuti huti narikevye hejuru ku rutoki kugira ndeka amaraso atembere gato ariko nta na kimwe cyabaye. Naragiye kwa muganga, umurindi w'amaraso yanjye wari hejuru, tension artérielle yari ya 12. Guhera uyo munsi, umurindi w'amaraso wari hejuru kuri 15, kuri 15. Iminsi yose mu ijoro, sinari nkishobora gusinzira. Mpumirije na gato ngo ndyame, inkemu zaca zigenda, ni nk'uko baba ariko baramfyonda ku gikiriza kuri poitrine, naca ntegerezwa kuvyuka nsimbagurika. Namaze amayinga menshi senga iminsi yose mu ijoro. Nategerezwa kuguma nicaye gushika buce. Naryama cyane kuko umubiri wanje waburushe, nuko nashobora kuryama.
Je suis allé voir les cardiologues. On a fait l'ECG, on n'a rien trouvé. Après, on a fait des examens complémentaires, l'échographie cardiaque, mais rien. Je ne pouvais même pas faire de longues distances. Et j'avais des malaises souvent quand je m'arrêtais pour prêcher.
Naragiye kuraba abakardiologue, abaganga bavura indwara z'umutima, barangiriye ECG, igipimo cy'umutima aho bagushira kudutsinga kugikiriza kuri poitrine, nta na kimwe batoye. Hanyuma baragize ibindi bipimo, echographie cardiaque, echographie y'umutima, ariko nta na kimwe batoye. Sinashobora no gutambuka kure, kandi kenshi narumva merewe nabi mu mubiri iyo ndiko ndavuga ubutumwa bwiza. Naragiye kugirisha igipimo cy'amaraso, aho rero baciye bantora pré-diabète nk'intango ya diabète. Ntiyari bwabe neza diabète, yari pré-diabète nk'intango ya diabète. Hanyuma indwara ya kabiri bantoye, ibipimo by'umwanda mutoya vyari hejuru. Taux d'acide urique élevé. Bitaye ko n'umurindi w'amaraso, tension artérielle. Baranshize kuri régime alimentaire, ivyo gutoranya ibifungurwa bivanye n'indwara, hari na ulcer, igisebe bikeka ko mfise, rero hari régime ya ulcer, régime ya acide urique na régime ya diabète. Bakundwa naratakaje ibiro. Nama numva ndushe. Iminsi yose ku wa gatandatu, ububabare bwabari bwinshi cyane, kugira gusa bimbuze kuja kuvuga ubutumwa bwiza dimanche ku munsi w'Imana ku ishengero. Umunsi umwe ndiko ndavuga ubutumwa bwiza imbere, narumvise ntamerewe neza mu mubiri. Rero iminsi yose ku wa gatandatu, ububabare bwabari bwinshi cyane. Hanyuma uwa gatandatu mwari mu gitondo, aho nari ndyamye naronse message kuri WhatsApp, ndugurura WhatsApp. Ni mwene wacu aba mu Budagi muri Allemagne yari yaronse amakuru ko ntameze neza. Yandungikiye audio zitatu za Kanguka. Nari maze kumva bavuga Kanguka barayindungikira kenshi, ariko sinari bwigere mfata umwanya ngo ndayugurure canke ndayumvirize.
Il dit fais l'effort d'écouter. Tu te feras toi-même ta propre opinion. C'est un pasteur, il m'a exhorté. Dès que j'ai pris l'audio et que j'ai ouvert, le premier audio que j'ai écouté étant couché, les manifestations ont commencé. J'ai commencé à trembler, les vomissements. J'ai remis l'audio, les mêmes choses toute la journée. Le soir, j'ai remis les audios. Je suis allé au culte. Je suis revenu en soirée du dimanche soir. J'ai remis les audios, des manifestations toute la nuit.
Arambwira ati gira umwete wo kumviriza, uzogira icyo uvyumvira ko nawe ubwawe n'umukozi w'Imana. Yarandi message. Igihe natora audio hanyuma nkugurura, audio ya mbere numvirije ndyamye, natanguye kugira ama manifestation, natanguye kujugumira, kudahwa, kuruka. Narasubijemo audio byari bya bindi nyene umurango wose. Ku mugoroba narasubijemo ama audio. Dimanche ku w'Imana naragiye mu ikoraniro ku rushengero. Nagarutse ku mugoroba nasubijemo ama audio. Nagize ama manifestation ijoro ryose.
Bien-aimé, moi-même je prie et je fais des délivrances pour des personnes qui vomissent. Moi-même je vais aussi à des séminaires où de grands hommes de Dieu. Mais me voici en train de faire des manifestations, toutes sortes de manifestations, des bâillements pendant presque un mois, des sifflements des serpents, des cris d'animaux, des vomissements, toutes sortes de manifestations. Un soir même, j'étais couché, je me suis senti comme sortant de mon corps, sortant de mon corps.
bakundwa jewe ubwanje murasengera abantu nkabagirira deliverance bakadahwa bakaruka jewe ubwanje mporangenda mu maseminaire mu nyigisho aho usanga hakoraniye abakozi b'Imana bakomeye ariko ndi hano ndi kungira ama manifestation ubwoko bwose bw'ama manifestation kuguma nayura gushika nk'ukwezi kose kuvuza uruhwa nk'inzoka kuboroga nk'igikoko kudahwa kuruka ubwoko bwose bw'ama manifestation umunsi umwe ari ku mugoroba nari ndyamye numvise nk'uko ndiko ndava mu mubiri wanje ndiko ndava mu mubiri wanje bakundwa imparo no munsi suko mu Kristo ashobora kuba canke kutababushwe ni daimoni sahi daimoni bacanke itaba haba mu mushaha canke mu mubiri ndiko ndabasangiza ibyambaye ko narakurikiranye inyigisho zikomeye mu gihugu iwacu no hanze y'igihugu hamwe n'abakozi b'Imana sinigeze ngira ama manifestation mbere abakozi b'Imana benshi baransengeye sinigeze ngira ama manifestation.
Mais rien qu'à l'écoute de cet enseignement, des délivrances ont commencé à s'opérer dans ma vie. Et je suis retourné à l'hôpital faire des examens. Tous les taux sont devenus normaux. L'acide urique est revenu à un taux normal. La glycémie est redescendue en dessous de 1,096. Les étouffements la nuit ont cessé. Je viens rendre témoignage pour bénir le nom du Seigneur pour ce qu'il a fait.
Ariko mukumviriza gusa kino kiganiro haci hatangura kuba ukubohoka deliverance mu buzima bwanje. Hanyuma nasubiriye kwa muganga kugirisha ibipimo, ibipimo vyose vyasubiye kuba vyiza. Ibipimo vy'umukoyo acide urique vyasubiye kuba vyiza. Ibipimo vy'igisukari glycémie vyasubiye kumanuka bija munsi y'igiharuro kimwe, bija ku busa n'ibice 96 0,96. Ivyo kubura impemu mu ijoro vyaraheze. Nje gushinga intahe kugira meza agira izina ry'umwami Imana ku byo yakoze. Ndashimiye Imana kubw'umukozi wayo Kristo Ndikumana ikoresha kubw'umubiri wa Kristo. Tugize umubiri wa Kristo. Uno munsi jewe ubwanje nk'umupastor murasangiza ama audio yakanguka kuri bamwe bamwe bo mu ishengeri wacu. Narashinze intahe muri bene data twegeranye iby'umwami Imana yakoze mu buzima bwanje biciye ku mukozi wayo muri Kanguka. Imani hezagira umukozi wayo, ihezagira umuryango wose wakanguka. Shalom, nashingiye intaho ubukuru bw'Imana.
Que Dieu bénisse son serviteur, qui bénisse toute la famille Kanguka. Shalom, j'ai témoigné pour la gloire de Dieu.
Utugeze mu mwanya udasanzwe w'amasengesho n'umwanya twitegura ko tugira tubwendegwe n'ubushobozi bw'Imana muri kano kanya ikiganza cyandiho kiratugendera muri ano masengesho kuko ndazi ko hari benshi biteguye mu buryo budasanzwe hari ijambo nkunda cyane muri Bibiliya benshi murazi inkuru y'uwitwa Hana yagize ikibazo cyo kuronka umwana n'umugabo witwa Elukana yarasaba abagore babiri umwe yari Hana uwundi yari Penina Hana rero yari ngumba adashobora kubyara hanyuma namugira neza araronka umwana ari we Samuel munyuma Imana yamuhezagira aronka abandi bana ariko rashaka mumve amajambo biya yakoresheje muri Samuel wa mbere cha kabiri 21 Samuel 2 verset 21 bavuga ngo Imana uhoraho cyangwa witeka ngo aragendera Hana hanyuma acara sama ndashaka twumve kugira jambo Imana yaramugendeye ndiho yaramugendeye tujya dusenge nawe ndiho akugendere si ukuvuga ngo nugusama gusa ikibazo cyose ufise ingwara yose ufise ingorane yose ufise wizere ko ashobora kugendera bega kugendera gute arungi ku malaika wiwe ahagusanga ahuri munzi wawe ahuri hose aragusangaho kuko wizeye ukwizera kwawe kurakwega ubushobozi bwandiho biciye mu malaika wiwe kandi aragukiza nje gituma nagusaba ugenda hano atarugwamo awenyene ushire ikiganza wabara utaza ushira ushire ku mutima abashaka bana mushekunda witege kugenderwa nandiho n'ugutodaho canguruke n'ugutokuva manifestation n'ugo ntovuga ingwara yawe wizeye ko biciye muri amasengesho diho aza kukugendera umwanya muto tugira dusenge.
Da
Naje imbere yawe mana ushobora byose ndagushima kuri mana yumva turashima intahe zose twumvise ndakweretse aho twa turasengana mu kano kanya turaje imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo ndashima ubushobozi bwawe ndashima kuri El Shaddai ndashima kuri Adonai ndashima kuri ndiho uvuga rimwe byose bikaba nta kintu na kimwe gishobora guhagara imbere yawe turaje twizeye kutugendera mu kano kanya mu izina rya Yesu Kristo ndagushima tangaza imaze gukoreka ndagushima kubana amaze kuvuka no masengesho ndasengeye abana bose bafutse bise mu masengesho mana ndasabye umudamu wese yasamye mu runo masengesho nimbi kubona umwana wawe umushe ku kiganza ndatuye ubuzima ndasambuye imigambi ya satani umudamu wese afise umwana mu nda shikigaza kunda ndasambuye impwemu yose ishobora gutwara ubuzima uwo mwana we mu nda mu izina rya Yesu Kristo ndatuye insinzi yabonetse ku musaraba urakoze mana kwandukuragira neza hari umuntu kuva nawe gusenga wumvise ibizunguzungu uce wumvuguye hasi wewe waguye hasi mukano kanya ndagusengeye imigozi yose amapepo yose mu izina Yesu ahunge ono do Jesus urakoze kuri Edeni France ma kuri umuntu akora bohoka arano ishaka karabohoka kuri pornography aba jeune nabagabo nabagore bakarabohoka impwemu ya pornography mu izina rya Yesu Kristo amatelefone yuzuye mu pornography mu izina rya Yesu Kristo ndasenze deliverance ono do Jesus iyo impwemu ya pornography ire kuri urakoze mana kugukura bakiza gukura bohora urakoze kuri ya muntu ubohoye impwemu y'ubwoba umwuka w'ubwoba hari umuntu w'umudamu afite ubwoba kinshi kuburyo rara wakijitara bikugorana imwe n'imwe no gusohoka mu nzu iyo mpwemu y'ubwoba ono do Jesus mwijoro ugira amahoro mwijoro usinzire mu izina rya Yesu urakoze mana urakoze kuri utanga amahoro ndagushima ku bantu babiri bariko barasenga ukijije kanser wewe urasenga ugwaye kanser izere mu izina rya Yesu Kristo ugura kanwa ushime ko Yesu akugendeye ndasengeye abadamu bose afashe kunda bashaka abana muri kano kanya wowe ushaka umwana izere shiri kiganza ku munda nimba umugabo wa muri kumwe ashire kunda ndagushima mana kugura bagira neza urakoze kuri ya mudamu amaze imyaka 8 agiye kubona urubyaro ku izina rya Yesu iriya couple imaze imyaka 12 bagiye kubona igitangaza uri ya mudamu amaze imyaka 6 yubatse atarasama na rimwe ndashima ko mugiriye neza urakoze mana ku badamu bose ko ndasenga ndakweretse bari mu mpande zine zisi ubushobozi bwawe bagendere nkuko wagendeye Hana ono do Jesus nabonye no bagendere mu izina rya Yesu waramugendeye aronka abana nabonye no bagendere mu izina rya Yesu iyo satani yazibiye byose bisambuke mu izina rya Yesu Kristo urakoze mana hari umudamu amaze gusama urukura sata ushaka umwana ariko Yesu yamaze kukwishura warasamye mu izina rya Yesu urakoze mana ko wamugiriye neza hari umudamu kurasengana n'umugabo wiwe umugabo wiwe afise ikibazo cy'imbuto nta mbuto afise mu izina rya Yesu wewe niwe ureme imbuto mana ndamusengeye umugabo ono do Jesus ndamusengeye kugira ashobore kuronka imbuto ashobore kuronka urubyaro mu izina rya Yesu urakoze mana urakoze kubitangaza kurakora hari umudamu amaze igihe kinini ataje mu mihango wewe ufashe kuri bavante izere tanga urushime ko Yesu akugiriye neza urakoze mana kuri umudamu agiye gusubira kujya mu mihango kandi azoshagira secret normal kandi asame urakoze mana kumugiriye neza ndagushima kuri ya mugabo ukirije estoma umuntu w'umugabo agwaye estoma igifu cyane mushishito izere shira kiganza kunda wizere kuyo estoma ikize kuvuno munsi wizere biye gutanga gufungura ibintu byose kuko ubushobozi kandi ho bwa kugendeye nagushime ko nako rakira imigongo hari abantu benshi bakora kira imigongo wewe ugwaye mugongo wizere ugura kan mushime shiki gaza wonyine kuri abana wizere kuko abantu benshi Yesu ariko arakiza umugongo manda gushima kuri ya muntu akize sida hari umuntu agenda namugera wa sida Yesu arakugiriye neza wizere ko wakize hari ubushobozi budasanzwe ndashima mana kubana ariko arakira wewe ufise umwana mushobwe ikiganza wizere nimba umwana wawe mutari kumwe shiki ikiganza ku mutima wizere hari umwana afise ubushuhe fievre ashushe cyane akira ugukira ku bushuhe umanuke mu izina rya Yesu Kristo urakoze mana urakoze kuri ya mwana kize hari umwana agwaye infection intestinal mu izina rya Yesu urakoze mana kumugira neza hari umuntu afashe mu muhogo akora mu misonga izere ko Yesu agukijije ugura kanwa ushime wewe ufise imitsi ikujya wumva ubabara cyane hari imitsi ikujya cyane mu izina rya Yesu Yesu aragukijije izere ko kize hari umudamu amo mama akuze agwaye mutima shiki ganza ku mutima wizere ko Yesu agukijije urakoze mana kuri ya muntu akiza ugutwi hari umuntu afite imisonga myinshi mu gutwi gutwi kukurya Yesu aragukijije hari abantu benshi bakarakira nashaka gusaba abantu bose uko turasengana izere shima 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 twese ngo dushime dushime ubushobozi bwiwe dushime ngo nagendere ubwoko bwiwe dushime ko atakime kimunanira izina ryiwe rishigwe hejuru abana b'Imana bashime mu kanwa kawe abishimwe mu izina rya Yesu nubwo tokumva manifestation nubwo ukumva nako ndakuvuga ariko shime kuri ko birakoreka hari umuntu ako arumva imisonga myinshi buguru muri jambe jambe droite ukuguru kwiburyo wizere ko Yesu agukijije wewe ufite ikibazo cya insomni udasinzira atura ubushobozi bwa Yesu atura shima Yesu uvuga izina rya Yesu ugurakanwa ushime ubiye gutanga gusinzira wewe ufite igihinyo rikubaza izere ko Yesu agukijije bunyere twa dasenga urukurumva igihinyo rikujya Yesu aragukijije urukurumva wayura kuba ntangura kurayura hari imigozi ikiracika haleluya hari umuntu aguma turi imibe muri kano kanya hari ibishobozi ko baragaragara hari umuntu aguma yumva amavertige nundi yumva mukanwa huzu ya mate Yesu akora gukiza hari umuntu akora vomisa ariko aradahwa ariko araruka hari imigozi ikiracika wewe wari uburozi hari umuntu yariye uburozi riye poison ngo uburozi buveyo kose mu izina rya Yesu Kristo urakoze mana kuri yamuna kiza amafyigo hari umuntu agwaye amafyigo yizere ko Yesu agukijije wewe ugwaye avese umugabo agwaye avese ikibazo cya FSA izere ko Yesu agukirije umuntu akize hepatite B na hepatite C wowe ugwaye hepatite B cyangwa hepatite C izere ugurakanwa ushime ko Yesu agukirije mu izina rya Yesu hari ingwara nyinshi zirakira wowe ufite ikibazo cya tension arterielle hari ubushobozi kugendeye sishobora kuvuga ingwara zose ariko besha niyo karakira wewe ukura sengana nanje ugurakanwa ushime mana ndagushima ku bitangaza ndagushima ku ngwara zikize ndagushima ku naye tugiye kumva urakoze mana kuri mana yumva urakoze kwa tugendeye icyubahiro no kuganza zamana bibi byawe ubu niyo idashira ni mu izina rya Yesu nsenze nizera amen. Umuntu azobona ibimenyetso bigaragaza ko yakize canke akaba ashaka kwakira umwami Yesu ugira aronke ubwingo budashira ushobora guhamagara ku gasaraba 256 781 377 +256 781 377 337. Kuwa muri Canada cyangwa muri Amerika mushobora guhamagara ku 613 462 93 52.